Ingeso nkira bakoga ibujumbura.
Inzoga.
Barakunde bia sana.
Eh bana, inzoga arashobora no kumutahana ukirwana n'umunsi wose.
Charlene amaze kugyamana n'umuhungu bahejeje araregreta.
Ego.
Charlene aramaze kugyamana n'umuhungu aramuha amafaranga.
Ego.
Charlene mugezo kirundi bire turavyemerewe kubibaza kuko ni kirundi cumvikana kandi kiri direct ni sugi.
Aya, aya, aya.
Isaac TV.
Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 bakunze ba Isaac TV. For real twa dukumburanye vraiment eh munyihanganire rero sometimes nyinda boneka sometimes nkabura ariko ko biri kose twama turi kumwe namwe ku mwanya we are on time in Isaac TV uno musura hano amazing so mu rudi nantu heza arakayaga keza ari ibintu byiza turatigisha ariko kimwe mu bintu byiza nshaka uno musi ndabazanireje nka Isaac cyangwa kimwe mu byago byigoshe nshaka ndabazana uno musi by the way jewe nshaka tuvugane numwe mu basto akoga biza cyane murazi ko mu mari cyanke mu butunzi igihugu cyacu cy'u Burundi dufise abakobwa beza eh ikirimwe nimutse muracirengagiza come on juma jukes uyu mustonda zimukire kumenya byinshi kuri we ninde of course byose maza kumenya rero ngaha kuko ibintu byose ni fresh ndakoza mpagare kwa murambona juma jukes mwerekane neza mubone cyanke nawe wabona urabona mtoto we amenata mzee ko vizuri Mama Alec, mambo meze neza. Pardon ndakuguye ko ariko naho ndakuguye ko juste kuyaga biba bikenegwa. Kuko urumwe mu ba stove majina abonye ndaba nakuravye tu ndaba interesse. For sure. Najuma juksa kuravye yahonotse ko na muhungu numwe yakoraba ntamira mati. Wibaza ko ibanga ituma abahungu bakuraba sana yurenganye hose niyi nigituma abahungu bakuraba sana.
Yeah. Ni sawa.
Okay, sawa. Ndumva arafite ibyo ashaka kuvuga ariko ndinda kwanza tutarajya kuri ibyo ashaka kuvuga tutangure kuri presenta, okay? Doza niyo ndero y'ikirundi batwigisha yuko tushitse hantu twimenyekanishe twivuge turi bande abatakuzi of course no munsi ni ubwa mbere bakabonye kuri Isaac TV bishobora kuba ubwa mbere cyangwa abandi bakora kuri bakabakutse twimenyekanishe muri bande amazina
kwa Charlene ego
Charlene ati none Isaac none Charlene nakora iki mu buzima bwa misi yose
jewe ndumdandazi ngurisha impuzu z'abakobwa z'abahungu ibiratu by'abakobwa yeah
okay Charlene by the way mvuze ko waberewe no banibesha
nakoze
ndo wa mbere nakwiye ko wabere kuva ngo atone
oya nibisanzwe niko kazi kanje
kukubego
yego
byari byo ndandaza
yeah
sawa duhere hasi gihe shaka gato tudisikite gato yere gato gusa kuri look yawe nkiraba of course ya mpabuye nkuko nabikubwiye na juma jux ya mpabuye n'abasantu barimwe ngaha hababutse ndibaza wabibonye ko abantu bose bapanitse bakubona
je navyo nabonye nimwe ko murandaba je nabwo sinari interesse na
bariko barakuraba wowe niwari interesse na okay sawa Charlene voilà Charlene turaganye no kuri urumudandaje warigeze ku mudanseuse nibeshe nivyo umudanseuse kera ariko sinzi kuba bihevye warabihagaritse
narabihagaritse
beriki
kubera urazi abadanseuse bo nga mu Burundi bashobora kuba ufite dom gabo nta mahera birimwo
amafaranga niyo ari mu bintu byatumye ubihagarika
ego narabihagaritse ubu nkora kandi kazi ya
okay sawa duhere rero hasi look yawe ikirato of course ni chambele sana ikirato burya si chongaha cyangwa niba ari chongaha sinzi ishobora kuba kiri kuri depense yanga cyangwa tudiskite gato ku mafaranga y'ibintu wambariye nawe batukunda kutubwira ngo ko reka imbaza abantu ibyo bambariye ntacyo reka uno musi tubibaze kugira tumenye n'umuntu azogutumbera avuga ati ole he
oya kwambara mu bisanzwe kwambara ni n'ugupanga urumva urashaka kwambara ibintu bisanzwe mugabo kaberwa urashaka no kwambara ibintu bizimbye nubegwe ya rero kirato kirato ni ibintu sico kuyavugira ngahanye
nka 300,000
300,000 no
ararenga
kirato ni 50 ibinabyo hejuru nabyo ni 100
100,000 eh ipanaro naka kabobe
ya
akaba kitagute
akana na kabige
niko baki
ego na kabige akana kabige isakame murabona sakame ni 100,000
ini sakame
20,000
ni 20,000
oya isigura ini 50,000
akagusaka nibi 50,000
50,000 ini plant.
Okay. So, so. Okay, nice. Nakuta mega eh wisize fresh nini kunzara kumaboko. Wisize vya bimisiyo vyanyu. Ah, none ibintu ibintu bishira made.
Kenewe nibikenewe ivyo nibikenewe kuvugwa mwako murambaza impunzu ivyo nibikenewe.
So, tatuaje siguriki.
Tatuaje diki nyene umuntu abakunda cyo kwishogusha. Cyo gushishaje mubiri. Parti kirundi kirangora cyane.
Voilà. Urakurikirana muziki y'Uburundi of course.
Yeah.
Mbyira ibintu biri kujena. Urakurikirana muziki mu Burundi. Vuga ati je biranderanje biranje na vraiment. Ndabye muziki y'Uburundi barundi of course. Shobashoka dusaba barinzwe bari biba neza, bifata neza.
Ariko twa gutangura kuvuga kwanza ikikuryohera hanyuma ukavuga mu nyuma ico wanga
sawa ikikuryohera
cyambere ni ikikuryohera
sawa kubera abagize kubicamwe urigize kuba umudanseze duhere mu bikuryohera hamatse tujya mu bigutsitaza mu muziki
ibingyohera nuko abasa mu Burundi bara urumva bari baraca kubiti no kumabuye kubera umuziki wabugere kure mugabo twebwe navyo tubona urumva
abafani nibo bafisingorane
oya abafans bose urumva ni twebwe two guteza umuziki wacu imbere hama twebwe natwe abafans tuguma imiziki yo hanze niyo tuguma duteza imbere mugabo abantu wacu barazi barakora ya
okay uhuye n'umuntu avuga ati Charlene ati Charlene n'ukuri ngine yambara umingana indaya he umwishura gute
anje no mwishura gute nivyo wababona nacho no mwishura ngo mwishura gute umuntu icyumviro ciwe
ku matero amaze guhura nayo Charlene ati cyo mukugana indaya antuka
oya je byonye je navyo sinanabirabe ivyo onye je bintu nkivyo navyo
ndako amaze kuvyumva
je no vyumva urazi ko abantu ari abahipokrite umuntu ntashaka kuza kubwira ngo uri ndaya umuntu aza kubwira ibintu byiza
azanya kugutwengera kumbe hari pembeni na kuponda
tajiju
okay sawa nariko turavuga ku by'umuziki tugaruke gato watubwiye ibyiza ukundira umuziki abarenze ibi wacu baritanga sana kugira bateze imbere umuziki ariko kandi hari ibikujena uravye umuziki burundi ibiki bikujena Charlene
ibinjena ibinjena bene biki je kubera
umuziki ntawe ukurikirana mu majya mu make uriravye nta bintu bikuderange par exemple haro show bizigeze ko haba bidondine ngo bahebane ntibatarahebana showbiz muri wowe isugura gute showbiz ni nziza mu muziki canke wapi bya ulofu
urukundo rwabo ibyo onye je sino bivuga ko byinshi
ariko navuga ngo ama views yugawe mu nyuma akacha block indirimo akazirekura abandi bavuga ati sinzi biki abandi bavuga ati twapfuye akiri muzima abandi ati ndagwaye ari muzima abandi ati bantu e corona ata yafise
a umva ibyo byose izo na ma stress z'abaririmbyi kubera mudakurikirana umuziki wabo bafise ama stress
ya bitugana ma stress
eh na ma stress kubera bana ni mu wa supportinga murekare n'ivyo bintu by'imiziki yo hanze mu supportinga umuziki wanyu ya
Okay, sawa. Mu gusozera ikiyago cacu, tafise byinshi two kubaza. Ariko dutse nk'abajya gato ku buzima bwawe, ku buzima bwawe. Wewe uko ukumeze. Niko bibaza ko ariko abantu bakwiyumvira.
Uko meze?
Bibaza ko ariko abantu bakwiyumvira uko nyine umeze wewe. Cyangwa bibaza ko bakwiyumvira ukundi utameze wewe.
Umuntu wese afite uko yiyumvira ko. Ya. Je uko meze ni je niyizi nunzi aranzi utanzi nawe nakamenye
sawa uracyakenera ko abantu bakumenya ibyarahe
ko abantu bamenya bamenya gute
biracyakenewe ko abantu bakumenya uracyabikeneye canke uvuga uti je sinshaka ko abantu bamenya byaraheze abamenya
menye kubera abanyinjiriza barashaka kumenya kubera abanyinjiriza amahera ya apana kumenya ngo kubera mumenye nyene ngo amajambo kubera ndazi ba amajambo ni menshi shaka ko mumenya kubera mu nyinjiriza amahera akatsiki wanje kinjize ya ya bas nkene ko mumenya ngo kubera ngo menyekane no just no muririmbyi stum danseze jewe ndumu business
sawa uno musara abantu bakatura kuno mwanya atujye mukobwa no kuri ndabona mwe gafise ivyumviro vyiza afise ivyumviro birashe mukobwa rondera na fight sana na pambania maisha yake so icyo shaka yuko dufashanya ubuzima guko gutwara ubuzima imbere like arakene ni mehora ya telefone woyitanga
oya ha oya no ukene ni nimero za telefone arashaka kuza kansanga kukazi kiwanje ya canke oya vraiment kwanza nimero zikenewe
okay
wero urazuko urashaka gutanga nimero zi wawe ugasanga hari nabandi bakeneye nimero bakubwira ibintu bida ugasanga urabizi nawe kwanza si sino bivuga ko amajambo menshi
sawa Charlene mugusozera ntarasozera warigeze kuba uri hafi cyane na Ashley Diva ino style kwamba ruku like mkondo azini ni bya hatari wabikwiye kwa Ashley Diva cyangwa yarabigusanga
kwambara
kwa Ashley Diva rimwe mbara ni kazi yirekura sana mu kwambara like yarirekura sana wabikwiye wiwe cyangwa
oya sinabikwiye wiwe
yarabigusanga
sinabikwiye wiwe twarahugije gusa twarahugije ko razi umuntu urashaka guhuza amaraso n'umuntu ya
biyagiye Ashley
Ashley ari muri Kenya ariko arakora akazi.
Ngo yarakijijwe dawe.
Navyo nti sidamunzi ko ibintu byinshi mbwawo nti ko ariko arakora akazi.
Okay.
Ya.
Uruka gusenga ryari?
Gusenga. Meruka gusenga nko kuri Noel.
Icyo ndabukundira nta bisha brem. Kuri Noel niho reka gusenga.
Yego.
Okay. Mutsima nyine urumva kuri pause.
Yego.
Bitangi tous les dimanches, tangi tous les samedis ndazi.
Oya. Usanga nafatiriwe muri iyo minsi iyo munsi nyine nari mfite umwanya. Ya.
Ikaza vuga ati diamond bica bigufata wa mukobwa udasenga.
Ya, na ama diamond basi reka kuja kwisengera siyo kuba ufise urashaka gusengera muhira kandi n'Imana ikakumva. Ya.
Yego. Voilà, mu gusozera rero ni ibazo vya nyuma bine. Ari kuvyishura ego canke oya. Yes or no. Bas, na indi ati urabona byaragiye biragaruka. Okay, sawa. Tuko tayari. Twagi. Charlene ni mwiza ntuka.
Ego
Charlene mu mugenzi wa Kirundi turavyemerewe kubibaza kuko ni Kirundi cyumvikana kandi kiri direct ni sugi
ego
sa
ego
okay Charlene a fizo azanye inkwano home twomwakirantuka reka turigane na fizo kubera rubatse reka tufate satupe yasanye inkwano muhira vraiment twomwaki
aya
kubera
ntibiri mu ntituravyumvikana ya tuvyumvikanye twaganira kubera n'umuhungu nawe ya
Charlene amaze kuryamana n'umuhungu bahejeje araregreta
Jendi Sugi
Charlene aramaze kuryamana n'umuhungu aramuha amafaranga
Ndi Sugi
urakoze cyane nibyo twashaka muheza gigo cyane urabwiye he rindira dushaka abantu badufashe ikintu kimwe mu guhera heza kabisa ijambo isugi warivuze mu cyoro nka zine zirenga kandi wabishimangiye ko ati jewe ndiyo kandi nzimumbaze byinshi sawa ibintu bitatu biranga isugi turufashe abantu bariko turagunumwa kugira bati bamenya ati n'umukobwa dukundanye cyo cyanda mumenya ko ari yo canke siyo duhe dalili tatu zerekana umukobwa ko ari isugi canke atari isugi ibiranga umukobwa w'isugi
ibiranga ni umutima wiwe
umutima ushobora guca mbona
sima wenyene abayumva ko eba kwera nushobora kubwira umuntu ngo ikimuranga ni iki ni iki urashobora gusanga ivyo uvuze mugabo ugasanga sisugi urumva ni umutima wiwe
nta bipimo by'amaso bibaho
era wenyene
bipimo by'amaso bibaho
oya nta gipimo cy'amaso
buje sino uratugiye mu kugira tembera ingena ni yose nzi
aya ni gipimo cy'umutima gusa
okay ingeso nkira bakugaye ubujumbura
ingeso inzoga
barakunde bia sa
inzoga ebana inzoga arashobora no kumutahana ukirigwana n'umunsi wose
My goodness, I'm going to share a business. I'm going to go to the 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 Come, Juma, Nunwan. Merci beaucoup, Kugira. Subscribe, like, and share Isaac TV. Stories, those in the house. Sanga. Lock in and chop. Bye.
Isaac TV, oh.